bakwiye guhabwa uburenganzira bwo kubandanya ibikorwa by'indero ibyo bishikirizwa na Karori Mukase nyuma yaho leta ifata ingingo yo kwigarurira amatongo y'amashuri abiri mu gisagara cha Bujumbura muraza kubyumva ishyirahamwe gishinzwe kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'ubutunzi bwa leta ORICOM baraye barungikiye urwandiko umukuru w'igihugu ndayishimiye nikete igimpapuro cumi na rumwe bamusaba kwitwararika ire kugwa ry'abanyororo kugira baje kubaka igihugu mu kanya murabyumva nayo agateka kazi na muntu mu Burundi kabandanya guhuhuka ishyirahamwe FOCODE ribishikirije inyuma y'ibiziga biguma bitogwa mu ruzi rusizi nabyo muca mubyumva mu kanya aya makuru mugera mu yashikirizwe na Jojo Fribert Karangwa mu rugo bw'ibyuma hariyo Chanel ntiharirizwa twese hamwe tubahaye ikaze mu idonido makuru tuyahere mu vyagateka kazi na muntu ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi FOCODE barasoye itangazo mu mpera zindwi twaraye dusozereye muri iryo tangazo FOCODE ivuga ko ababandanya kunyuruzwa kandi bagatabwa mu ruzi rusizi babandanya kuyongera umunsi ku wundi kurikira Pacifique nini nahazwe arongoye FOCODE
itangazo twaraye dusohoye byerekana amabi atagira izina akoregwa ku nkengera z'uruzi rusizi aho rusizi isa niyahinduwe amacuniro y'abantu mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Rino tangazo riragaruka gose kubiziga biguma bitogwa ku nkengera za Rusizi maze abajejwe intwaro bakaca batanga amategeko yuko bihamba n'ingoga ibyo biziga bitabanje kumenyekana abaribo bikaboneka kumenga abategetsi baba bakeneye ko abo bantu batomenyekana kandi nabakoze ibara nabo nyene ko batoheza ngo bamenyekane. Aha twokwibutsa ko hariho abantu benshi twamenye ko bazabaricwa bavuye mu gihugu cya Kongo bakaja buka Rusizi canke abava mu Burundi bashaka kuja bukira muri Kongo bamwe bakicwa kubera ko imbonera kure ziba zishaka kubanyaga amafaranga n'ubutunzi baba bafise abandi nabo bagashikirizwa iperereza mu ntara ya Cibitoke kuva bahawe iperereza ntibigere basubira kuboneka. Twarashoboye kuronka amakuru yerekana ko mu kiringo cy'imyaka ibiri gusa n'imiburiburi aho hantu hatowe ibiziga bishika 72 muri ivyo ibiziga bishika 40 bikaba byabonetse ku butegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikerekana ko umuzo w'intwaro ya Evariste Ndayishimiye atakintu kiboneka bahinduye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu ahubwo ko hatera haboneka abicwa bari ku rugero runini kurusha n'abari ko baricwa ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Rino tangazo ryacu rirerekana kandi ko hagati y'ukwezi kwa mbere mu 2020 n'ukwezi kw'11 aho ku Rusizi muri ayo makomine hanyurujwe abantu bashika indwi bafashwe n'inzego z'umutekano ntibigera basubira kuboneka. Aba nabo benshi wasanga ari ababa bahejeje kuja buka Rusizi hamwe n'abandi bagirijwe ko baba bafasha abajabuka Rusizi.
FOCODE ibandanya ivuga ko muri abo bicwa co kimwe n'abanyuruzwa bafise n'amazina yabo gutyo bagasaba n'umugwi wa ONU hujejwe gukora amatohoza mu Burundi ko wokongegwa igihe co gukora na rya umugwi w'igihugu hujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH bisa nkaho ataco unezwe n'ubunyene Pacifique nini nahazwe.
Aha twatanze mbere amazina yabo hari umutama Izayinda yahundwa n'umusore Seth Gabriel Butoyi bafashwe n'iperereza rya gisirikare muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Hari kandi Ivan Ndayishimiye na Jean-Marie Nahayo bava mu ntara ya Mwaro bakaba bafatiwe muri komine Rugombo bajya butsavuye muri Congo. Hari abagabo batatu basanzwe ari abayoboke ba Zeria Ngendakumana nabo bafatiwe mu Rugombo mu kwezi kw'11 mu 2020. Abo bose kuva bafashwe ntibarigera basubira gutogwa. Rino tangazo riragaruka kandi ku bantu abimiryango yatubwiye ko bazimiriye aho nyene ku Rusizi twaratanze amazina shika tanu tukerekana nabandi bagenda baragandagurwa aho twatanze ubururero bubiri bw'umupasitori w'umunyabene Frank Yandoka ikiziga kiwe cyatowe ku Rusizi muri commune Buganda mu kwezi kwa kane guheze hamwe n'umunyamurenge w'umukongomani Onesphore Ruhimbya nawe ikiziga kiwe cyatowe muri commune Rugombo mu kwezi kwa gatanu guheze abo bose ugasanga imbonera kure nziza ko zakoze ayo maroregwa ugasanga zirazwi ariko nta kintu na kimwe gikogwa kugira ngo abakoze ibara baheze ngo bafatwe turangiza dusaba kumugwi wa ONU ujejwe gukora amatohoza mu Burundi wokongerwa ikiringo kubera ko biboneka neza ko mu Burundi hakenewe inzego zigenga zishobora kwandika zikora amatohoza ku bijyanye no guhonyura gatya kazi na muntu ku rugero rukomeye narije biboneka ko mugwi w'igihugu rya gatya kazi na muntu ataco unezwe kuri bene ibyo bibazo bihambaye bijyanye n'abarundi banyuruzwa n'abandi bagenda baricwa n'ivyo twumva bibera aho ku Rusizi.
Pacifique nini nahazwe arongoye fokode hamwe n'umugambi ndondeza ngaho nyene muri ico gisata ucegeranyo inimero amajana 296 casohotse ku igenekezo rya 14 myandagaro umwaka w'2021 ishirahamwe SOS Torture Burundi berekana ko mu kiringo cindwi imwe gusa abantu batatu bagandaguwe babiri barakomereka bikomeye abandi 12 barahagaritswe biciye kubiri n'amategeko abandi bane nabo baburirwa irengero y'Isotso Burundi bakaba bahagaritswe umutima n'ubwo bwicanye hamwe n'ayandi mabi atandukanye bikogwa ugasaki saki mu gihugu cy'u Burundi ibindi kuri kino cegeranyo tubisomerwa na Odas Kaburu.
Nkuko ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu SOS Torture Burundi badahengeshanya mu gukora amatohoza ku mabi abandanya akorerwa abarundi mu cegeranyo cashizwe ahabona kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 myandagaro umwaka w'2021 berekana ko kuva ku igenekerezo rya 8 kugeza ku rya 14 uku kwezi mu mihingo itari mike igize u Burundi agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri uko kutubahiriza ako gateka ka muntu ubwicanyi burabandanya gukorwa atacyamira akarorero na kumunyeza mu Jean Bosco Kiduranya yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa 11 myandagaro umwaka w'2021 bamusanze aho yarangurira akazi kiwe ku musozi Mugozi commune n'intara ya Bururi ubundi yagandaguwe ni Anselme Savyimana umugabo w'imyaka 50 yishwe ku igenekerezo rya 12 myandagaro uyu mwaka akaba yavuka ku musozi Mwungere commune n'intara ya Ngozi babiri mu bari baje kumutabara bakaba barakomerekejwe bikomeye nabo bene kumugandagura batamenyekanye mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 10 myandagaro umwaka w'2021 ikiziga cy'umuntu w'umugabo kikaba caratowe ku musozi Rushungura commune n'intara ya Rutana uwo muhisi n'abamwishe bakaba bataramenyekana SOS Torture Burundi bakaba bahagaritswe umutima n'ubwo bwicanyi bubandanya kwibonekeza mu mihingo itari mike igize u Burundi bitaye ko n'ababikora bakaba badakurikiranwa ngo bongere bashengezwe imbere y'ubutungane kugira bahanwe hakurikijwe amategeko kubwa SOS Torture Burundi bakabona ko uko kudahana abo bicanyi ari byo bisasira indava ako kabi kabishe muri ico cegeranyo nyene berekana ko mu bihungabanya agateka kazi na muntu ifatwa nihagarikwa bya hato na hato hatisunzwe amategeko navyo bigisibije mu Burundi kwigenekerezo rya 9 myandagaro umwaka w'2021 abantu babiri barahagaritswe 10 bandi bahagarikwa ku magenekerezo atandukanye no mu mihingo itandukanye igize u Burundi mu bahagaritswe muri iyo nzwi turangije ni bavugirije wo muri zone Bigina commune Kayogoro intara ya Makamba yahagaritswe mu isakwa ryari rihagarikiwe na Merowe Ntunzwe n'Imana ajejwe iperereza muri iyo ntara Ernest Nzambimana umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi nawe yaranyurujwe ku murwa mukuru w'intara ya Murambya amakuru avayo akemeza ko yafashwe n'abantu bambaye imyambaro ya gipolisi bamuterera mu muduga wo mu bwoko bwa Probox y'ibiyo bitabona aho twovuga kandi Lazarundagije Imana Mariko Manirakiza na Petero Ndereyimana bahagaritswe n'abantu baje mu modoka yo mu bwoko bwa camionette bivugwa ko bo barabakozi biperereza abo batatu bahagaritswe akabari abayoboke b'umugambwe SNL aho bapfungiwe na nubu hakaba hataramenyekana kwigenekerezo rya 11 uku kwezi abandi 11 bo ku mutumba mugenzo ndengo komine Mugamba intara ya Bururi nabo barahagaritswe hatisunzwe amategeko iryo hagarikwa ryo kuri uwo musozi rikaba ryakurikiwe n'isakwa rya gasakisaki ritegetswe na komiseri mwiperereza Mose Arakaza nubwo atakigwanisho kigeze gifatwa muri iryo sakwa uwo mukozi mukuru mwiperereza akaba ariwe abazwa na Dine Kanyange abohewe mu rugo rw'uwo mukomiseri icyo cegeranyo kigasozera kitibagiwe uwundi munywanyi w'umugambwe SNL uramutswa Agatoni Rwasa ndayisaba Petero Claveri avuka ku mutumba Kabingo zone Butezi komine Giharo intara ya Rutana akaba yabanje gukubitwa arashaya bikozwe n'imbonera kure zo kuri uwo mutumba imbere yuko ashirwa mu maboko y'abajejwe iperereza muri iyo komine ibyo bikaba byabaye kwigenekerezo rya 12 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2021.
Odas Kaburo ndagu shimire nayo kuri cha kibazo cyo kwigarurira amatongo y'amashuri abiri Lycée Saint Albert na Lycée de l'Amitié ngo bari bakwiye kuyarekera ibyo bigo by'amashuri kuko asanzwe anafasha abana bo Burundi ibyo bishikirizwa n'umunye politike Karoli Mukazi kubwiwe avuga ko aho byoca hose ayo matongo atarakuye kwakwa abayahawe kurikira
bica muri sente de bitaca muri sente de arye matongo nibirimwo kubganje no vuga yuko ari bene bijya dusanze twita mu kizungu ecole consulaire cyangwa ecole belge cyangwa ecole française ni bibanza byahawe byarimo n'amashuri kandi amashuri consulaire kugira ngo bigishe abantu bari mu Burundi kandi nibaza yuko ari cyo yari yagenewe kunyagarira abantu baba Barundi umuntu wese ari mu Burundi kumunyaga cyo leta yamuhaye kera byaserukirwa n'umwami mugabo nibaza yuko iyo ngeso atayikiriho baguhaye ikintu urakigaba ukakiganza hanyuma hageze ukakigurisha ukagikoresha uko ubyumva icyo ni cya mbere iyo ngeso rero yo kuhaguruka ngo ndanyaza abantu cyane cyane nsima n'igituma dusha muri sentebe kuko ntawe bari banyaze rya tongo n'amatongo yatanzwe ku mugaragaro ahandi ho nejo nicyo cya kabiri nagira ntandukire nejo usanga batandikiriye aya mashuri ya ma prive mashuri prive rero ni menshi sazi konsidere yonyine kuko nagiye mashuri konsidere urabona ntiyigamwo abanyamahanga bonyine arigamwo n'abarundi ecole belge ecole française arigamwo abarundi benshi no antanye biga kane rimwe rimwe hari naho usanga abarundi aribo benshi sinumva rero ingene umuntu yatambikira ngo avuge ngo nitongo ngo leta yigaruriye n'ukuri nibareke abantu bariko bafasha abarundi n'uburundi kwigisha kungura ubwenge abantu bari mu Burundi cyane n'ibindi byose babashaka gukoresha ayo matongo
kubwa Karoli Mukazi avuga kandi ko n'amashure akukira amadini canke amashure yigenga ashobora nayo nyene kuzokwigarurirwa na leta Mukazi akavuga ko nabandi basanzwe bahabwa amatongo guco bari bakuye kureka igisata cindero kikitegembya n'ubu nyene tumukurikire
mbona nabandi babaha amatongo yo kurimamwo ibikaju yo kwimba inzahabu yo kwimba ubutaka n'ibindi bene ibyo bava mu Buhindi bava mu Bushinwa bava hehe bava Iburaya nibabareke bakore barabe ko ariko bakora ibyo bemeye kandi babikora neza gushika ubu rero umuntu yishinze kwigisha abana bari mu Burundi nibaza yuko atobizira amashuri rero ejo dusanga batandikiriye aya mashuri yegamiye amasengero cyangwa ndetse amashuri gusa batandikire naye matongo yaba amadini yaba amaseminari yaba amasengero yaba gatolika yaba isilamu cyangwa ayandi madini hariho rero n'ikindi nashaka kuvuga ayo matongo bayahawe kugira ngo bungure ubwenge abana bo mu Burundi mugabo bayabahaye kandi n'ukuri babashimira ku ntererano bariko baratanga mu gihugu aya mayikoro konsulere yabaye abafaransa yabaye ababirigi n'ukuri abo bantu barafasha cyane mu Burundi baratwigishije nubo barachari barigishije abantu Burundi kuko kuri intererano batereye muri kwigisha mu Burundi nibaza ko iyo batababo Burundi baburi mu bujuju burenge n'ibyo umuntu yo vyibuka akabiba kengurukira hanyuma nti twiyandagaze ayo matongo ntavuye mu Burundi aguma ari mu Burundi aguma yungukira u Burundi mugabo nagira mvuge ngo nibigenze runtu mugabo ngaca nibuka yuko nabasende turiko turondera rero umutima ahutari turiko turondera ubuntu aho butari budashobora kuboneka icyo novuga gusa aho ngeze nuko aba bantu bariko baranyagwa bazobisubizwa mugabo ubu intwaro iri kwiriyerekana bijya no mubindi bituma abarundi bo kwimvira vuba na vuba yuko bene izo ntwaro zitayishoboye kubandanya mu gihugu n'ahandi ntivyemegwa mu Burundi n'ukuri siho vyohera.
Karori Mukasi akaba ari umunye politike yahunze igihugu mu gisata cy'ubutunzi iterambere nyaryo ntirikunda mu gihe hari ibihumbi n'ibihumbagiza bikiri mu mabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu buhungiro mu gihe bategerezwa kuba bariko barubaka igihugu cy'u Burundi bukava mu kibazo cy'ubukene. Ibyo biri mu ikete ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturensesa kugwa ry'ubutunzi bwa leta Oricome baraye barungikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye muri iryo kete ry'impapuro 11. Gabriel Rufyiri arongoye Oricome avuga ko bandikiye umukuru w'igihugu na cane cane kubijanye no kubaho neza k'umunyagihugu. Tumukurikira kuri mikro ya mugenzi wacu Jean d'Arc Gikundira.
Mu ncamake twerekana neza yuko ibijanye no kubaho neza k'umunyagihugu bifatira ku bintu byinshi cyane kandi ibyo bintu byose bidakozwe cyo novuga muri rusangi nuko byogora cyane bihugu bishobora gutera imbere. Twavuze rero yuko ibijanye n'intwari bereye bitari bike turabishikiriza yuko bigomba gukorwa kugira ngo igihugu gishobore kuja mu iterambere n'intwari bereye ibyo bintu bibanje gukorwa. Aha twavuze ikibazo kijanye n'abafunzwe bafungiwe ibya politike, abafungiwe ibyumviro vyabo, eka nabandi bafungwa yuko hoba kimwe bita ikigongo cy'ikivunga kugira ngo hachi haba ikindi kintu gikurikira citwa ico kwigisha abo bantu bahora bafunzwe kugira ngo bose baze baje mu iterambere kuko muri mugasho muri prison atari ivyo bariko barafungura kandi bitangwa n'igihugu nta kintu kimwe bariko barinjiza. Tukiyumvira rero yuko turavye abantu bafunzwe ngene bangana nivyo hariho habashika ibihumbi bitanu barekuwe mugabo tubona yuko bidakwiye hakwiye kurekugwa benshi cyane gusumbaho kugira ngo nabo baze guteza imbere igihugu. Ikigira kabiri ni kijanye n'impunzi murazi neza ko hari impunzi zirenga 300,000 hanze y'u Burundi abo rero sinibaza neza yuko twashobora kwimva ko turagira ibibazo by'intwari bere n'iterambere mu gihe hari abantu bangana gucyo ibyo ntibishoboka. Rero tusaba neza yuko hojaho ibyankenegwa byose ibyangombwa byose byotuma impunzi zitahuka. Muri ibyo byangombwa hari ico kurekura abantu bafunzwe, gukura ku imitahe abantu bashizwe ku imitahe kuneza rusange kuko nivyo hashobora kuba harabagize amakosa birumvikana ariko rero nibaza yuko umuntu amaze gufungwa cyangwa amaze gucirwa urubanza nawe narumva yuko hagize aho bagera kandi arico gituma baca bigishwa kugira ngo ibintu bishobore gufata intumbero nziza. Mwishyirahamwe Oricome rero twizera neza yuko ibintu bimwe bimwe twavuze mu Rwanda kubera musa bikozwe atakabuza igihugu gishobora kuja ku murongo udasanzwe w'iterambere. Tukifuza kandi neza yuko ibijanye n'amategeko ariko arakogwa mbere n'ubutungane n'ibindi byinshi leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bose babijemwo babikurikirane ntibibe gusa ibanga rya leta mugabo abanyagihugu babikurikirane. Aha twovuga nk'ibijanye n'itegeko rigenga ubutare ririko rirakogwa mu mwiherero kandi bigomba kuba iby'igihugu n'abanyagihugu. tukizera neza yuko rero byose byogira kamaro igihe byose byoramuka bikozwe rero mu ncamake n'ugwandiko rushimira umukuru w'igihugu ibyo amaze gukora na leta yiwe ariko kandi rugatanga ibintu bitari bike byokogwa kugira ngo igihugu kije ku murongo w'iterambere n'intwari bereye hamwe n'atakaze na muntu muri rusange.
Gabriel Ushiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya igiture n'isesa kugwanya ubutunzi bwa leta Olicom. Ayavugwa mu munzi naho igisata cha leta ya Congo cita ku mutekano w'impunzi CNR mu ikambi y'impunzi ya Rusenda ni muri Repubulika hano intwaro rusange ya Congo yaraye risohoye itangazo aho ryasabye uwo wese yandikishije kugira ngo ahunguke koyo kwitegura n'utwiwe twose kugira ngo iryo shiramwe CNR rimufashe guhunguka ibyo bikaba bibaye mu gihe abasaga igice cabari bategekanijwe guhungurwa bamaze kwishikana bo nyene ubwabo ku bigo byakiriro bya Kavimvira hariya muri Repubulika hari intwaro rusange ya Congo twakurayo metusera fetuke
ikuru bikuru byari mu gitangazo ukaba kwari guhimiza impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no mu site ya Mlongwe kwifuza guhunguka no kwamaze kwiyandikisha nuko byari muri urwo rwandiko mu ntumbero yo gutunganya neza igikorwa cy'ihunguka ishami ryawo ni ryita ku mpunzi ku isi HCR bibishije ku mugwi w'igihugu ugeze umutekano w'impunzi CNR barameze ko umuntu wese yifuza guhunguka mu gihugu ciwe ari mu karere ka Fizi ko yokubahiriza ibikurikira kuja kwiyandikisha muri CNR na HCR ku biro byabo mu ikambi ya Rusenda na site ya Murongwe canke mu bigo bigeze kwakira impunzi bavuga Kavimvira na Mongemonge kubyiyemerera mu kugaragaza ibyifuzo byawe bitumye uhunguka imbere y'umugwi w'igihugu ushinzwe gukingira umutekano w'impunzi CNR Commission Nationale pour les Réfugiés mu Kinyamazuru uhereye mu karere usanzwe ubayemo musabwa kurindirira mu bibanza musanzwe mubamwo kugeza ku matariki ategekanijwe izo ngendo zikaba zitegekanijwe mu kiringo shindwi zibiri uretse urutegekanijwe aho bukera aho ni mu gihe ishyirahamwe ryita ku mpunzi ku isi naho bakorana nka ADES AIDES IRDC NR aribo bajeje gutunganya izo ngendo nk'uko tubisanga mu rwandiko CNR ya ministre ko impunzi iyo yose izijyana mu bigo by'iyakiriro akavimvira atamfashanyo n'imwe izohabwa kandi atakigomwa ku mugwi w'abantu utofata ingendo zitazwi n'amategeko zikijyana imbere y'ikigo cya Kavimvira ibyo bikaba byashinzwe mu ntumbero amategeko mpuzamakungu ayo icyo gihugu cya Congo cyateye ku mukono ko impunzi yifuza gutaha itwagwa mu gihugu cy'amavukiro mu mutekano ntangere kugeza ishyikirijwe igihugu yavuyemo tubamenyeshe ko mu ndwi zibiri zishize impunzi isaga igice cy'abiyandikishije bijanye mu Kavimvira atani musha bafise ibyo bikaba byatumye CNR ihagarika gutanga n'impusha z'ingendo ku mpunzi ndetse itanga itangazo ko murundi wese azofatwa avuga ko ari impunzi adafise uruhusha azokwakwa amande agashigwa no mu ibuye kuga Radio Peace FM cy'urwaruka metusera ntwituke muri Repubulika iharanira rusange ya Congo Kivu ya Majyepfo.